ndizothandaza into ethi Nkosi sinike lokhu osilungisele khona namhlanje. Alingenzeki iphutha singakutholi. Lokhu okulungisile vula iindlebe zethu zizokumsa wakho. Asithandaze. Baba wethu ongcwele, Makha uSibisa weNkosi yethu Jesu. Baba siyathandaza. Lokhu silungisele khona namhlanje. Babagcotshwa nabagcotshwakazi bakho. Siyathandaza Baba ngabikho nokubodwa okulahlekayo. Kodwa sinikeze khona kunjengoba kunjalo. We are praying for our hearts to be able to grasp. Ubamba lokho zokukhuluma. Unkulunkulu vula uhlebo lwethu lakamoya. Sikwazi ukuzwa ngomsa wakho. Pray for the messages of the day. Lokho okulungisela imali. Unkulunkulu wethu ongcwele alidle khona. Akuze kuba khona okunye okuzodisturb umlayezo osilungiselo. Ngegama lika Jesu wase Nazaretha. Ngithela ubuhle begama lakho. 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 Silindele lokho Nkosi. Ufuna ukuzokukhuluma kithi. Baba, asingagejwa nawo gogo. Akungavinjwa, akungadisturbhayi lutho. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Akwenzeki Thixo, uhlanganisa abantu bahlanganise ilizwe. Kodwa unodaba ufuna ukulikhuluma. Silumeleke Nkulunkulu wethu ongcwele. Prepare even our hearts. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thina sithandazile wena Nkulunkulu yethu. Egama lika Jesus. Thank you, Lord. Ukuthi mshale izandla kakhulu. Mshale izandla kakhulu. MC. Oh, glory to God. One baby love, a bebeha. Then so, umo yagatiko. Umo yagabango. Eseza inkonzo. Efu yaguye.